bwo bintu birazimvye genda muvyirondereye none cende ndigira ndababwira ko biraya bizimvye ndigira ndababwira ko biharaje bizimvye kandi ndabifise ndigira ndababwira ko bikora bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock iwanje jewe ndafise nkubu itoni renga ya mire ndafise toni zingahe ibiyoba ndafise toni nka zitanu z'ibigori nza ndasya ndafise biharaje muri stock ndafise umuceri muri stock nece nkandaze ko bizimvye none no bimenya gute
Ndasubiye kubaramutsa amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu abana babiri bavukana umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 3 n'igice baherutse kunyuruzwa kwa 31 kigarama 2023 banyuruzwe ku mutumba muyira zone muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura uyu munsi genekezo rya 5/0/2024 uwo banyuruje yashoboye gutabwa muri yombi n'igipolisi gikorera ku muyira yamara abo bana ngo ntiyerekana aho bari abanyagihugu bo kumuyira bari kugura amarorerwa zimwe mu mbonera kure zo kumutumba mirama zakoreye imbere y'abapolisi mu kwanga ko mugenzi wazo yagirizwa kunyuruza abo bana afungwa abanyagihugu basaba guhana by'akarorera iyo mbonera kure yubahuka kunyuruza abana ngo atari uko ukwiganza no kutubaha inzego bikorwa n'imbonera kure ngo bizotabagaza igihugu cy'u Burundi iyo nkuru tuyibaze Mihigo Pierre
Abo bana umwe n'umuhungu yitwa Gakiza Kared w'imyaka 5 akaba yiga mu mwaka wa kabiri wa maternelle undi n'umukobwa yitwa Irera Mayera w'imyaka 3 n'igice yiga mu mwaka wa mbere wa maternelle amakuru dukura kumuyira amenyesha ko abo bana bose biga ku ishuri Wake Up School riri ahitwa Kupera ayo makuru nyene amenyesha ko abo bana bavuka ku mutumba wa Mirama zone muyira komine Kanyoshi bavyagwa na Igeza Aster na Keza Kimana Nadia abanyagihugu bo kumuyira bavuga ko umukenyezi Keza Kimana Nadia yataye abo bana mu gihe umwana Mayera yari agifise amezi 4 yonyene avutse aja mu bihugu by'Abarabu guca amafaranga aho mbere ari yakiri gushika n'ubu abo bana ngo na narimwe yigeze abarungikira n'amata umugabo akaba ngo yagumye abirerana wenyene muri kino gihe ngo yagiye guca ingero abana abasigira inasenge wabo ngo aba ku mutumba muyira ari nayo ku munsi w'Imana uheze inarume wabo asanzwe ari imbonera kure yitwa Nduwa Yezu Steve yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'ishingiro kuri Liseko Minare muyira yasanze abo bishwa we ata muntu akuze ari mu rugo araheza arabanyuruza gushika ubu abo bana ngo na n'umuntu n'umwe azi aho batumbereye uyu munsi genekerezo rya 5/0/2024 niyo iyo mbonera kure Nduwa Yezu Steve yafatwa n'igipolisi gikorera kumuyira irafungwa yamarango ntibyoroshye kuko izindi mbonera kure zisangiye umutumba wa Mirama zahavuye zishika ku gipolisi kumuyira zirasara ko mugenzi wabo adashobora gufungwa ndetse zikanahiga ko uwo zizofata wese avuka mu muryango wase wabo bana zizoca zimugandagura abanyagihugu biboneye ubwo busazi bw'izo mbonera kure bari kugura bagasaba kwiyambonera kure inyuruza abana ikabatesha ishure ariryo kazoza. Yohanwa bya karuriro ataruko ukwiganza hamwe no kutuba inzego imbonera kure zigaragaza ngo bizoshikana habi igihugu cy'u Burundi. Turashobora kuronka mustaneri wa komine Kanyosha umufasoni Trifine Safari kugira amenyeshe icyo ariko arafasha kugira abo bana banyurujwe baboneke babandanye ishuri.
Migo pyenda gushimiye ishire hamwe ntabariza riratewe impungenge n'abanyagihugu bafungwa ku karenganyo bikagwiza ibitigiri by'abanyororo mu busho n'amabohero ndetse na leta ikatakariza uburyo butari buke. Kubwo umukuru w'iryo shire hamwe ibyo ngo biterwa n'ingingo zifatwa na bamwe mu bashikiriza manza bishimikije igihagararo bafise. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa kane iryo shire hamwe ryahaye abanditsi n'amenyesha makuru rigira ko risaba ko abashikiriza manza bagize uruhara mu rupfu rw'umukenyezi Edite Nizigama yapfiriye mu ibohero rikuru rya Mpimba bo kwikubita agashi. Bamwe mu bumvise ibyo bisabwa n'iryo shira hamwe ntabariza bo bavuga ko bidatahuritse ingene umushikiriza manza wa Repubulika muri komine ya Muha gushika ubu akidegembya mu gihe abatari bake bagumye basaba ko ari we yobazwa ibijyanye n'urupfu rw'uwo mukenyezi. Abarundi rero ngo barapfuye kubona ko atabutungane buri mu gihugu maze baje hamwe babwirondere inkoko wateguriwe na Edi Kwizera.
Bamwe mu bashikiriza manza bapfunga abantu ko bavyishakiye ngo bakwiye kumenya ko ejo habo ataho ba. Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane umukuru w'ishyirahamwe n'abariza avuga ko batewe impungenge n'abanyagihugu bapfungwa ku karenganyo ivyo bikagwiza ibitigiri by'abanyororo mu busho n'amabohero ndetse na leta ikatakariza uburyo butari buke. Kubwo umukuru w'iryo shyirahamwe ivyo ngo biterwa n'inkingo zifatwa na bamwe mu kiriza manda yishimikije junda n'igihagararo bafise. Umvirizo ko bisigurwa na Jamari Nshimira Imana arongo ishirahamwe n'abari
mu prokirere uri kurapfunga umuntu kubera ubasha n'igitugu ufise icyo hawe ntawuzi. Hari abari bararekuwe n'ubu bagifunzwe ku telefoni n'uyu muntu ntumurekure. Amabohero abadirekteri bamwe hari abavivangamo ngo ni naka ngambugije kandi se barundi yaravuze ati hejuru ntahariho. Mu byo bitigiri biri mu mabohero atandukanye baravye neza leta ni waprokere bamwe harimwo abatayiyoboka. Abantu bariko barapfungwa urabagaburira ukabavuza ukongera ukarembo umupolisi abacungera ukubwiye ugafata bene gihugu ukabiyorera mu mabohero uhaye amadepense leta uyu mwaka yateguye gukoresha imiliyari 14 n'imiliyoni 108 murumva ayo mafaranga na babanyoro ntibajya neza.
Uretse leta ihomba kubera abantu bapfungwa barenganijwe imiryango ndetse n'abantu ndi muri rusange nabo nyene barahagirira uruhombo rukomeye. Jamari Nshimira Imana na mutwe ishirahamwe ntabariza asaba inzego zijejwe gufata ingingo kubanza gutoza mu gushira mu mabanga abashikiriza manza hamwe n'abarongoye amasentare.
Iyumvire umuntu yari afise abana bane abo bana bategerezwa kwiga mugabo ntibize niba bamemaye ibobo ni leta iriko irahahombera na twebwe abantu tuba turiko turahomba ntituzi uwo mwana icyo yovuyemo ejo. Leta y'u Burundi ko ifise ishaka ntihere guhana abo banyarucari prokereri warenganije umuntu ega nawe ijya Mpimba wikwigwamo inzego zijeje gufata ingingo cyane cyane mu kunoma abo ba prokereri n'abo bajeje amasentare bagira amatohoza. Mbega uyu muntu yize hehe yabanye gute n'abantu baranze bahekatse ubuntu kuko kujya gushyira umuntu ahantu umuntu aza gufata ingingo ugasanga afashe ingingo zishora igihugu mu ngorane. Amaparte niyo nyirabayazana kuko niyafata abantu agashyira ngurana mu Mpimba.
Muri abariza bagira ko basaba ko abashikiriza manza bagize uruhara mu rupfu rw'umukenyezi Nizigama yapfiriye mu ibohero rikuru rya Mpimba mu ijoro ry'igenekerezo rya mbere Nzeri uyu mwaka bo kwisubira ko
bifise n'umubabaro aho hari umupfasoni yari yapfiriye mu ibohero rya Bujumbura kandi by'ukuri hakaba hari hakozwe ingingo nyinshi aho yatakaga atakamba shinga nawe akavuga ati hako uwo mupfasoni ajya gupfungwa ni agende jewe kandi amafaranga yarafise ideni bamwagiriza akakanga imiliyoni zishika zine mu miliyoni 16 akanongera akavuga ati je numva no kwateza ni modoka birababaje kubona umuntu apfungirwa ideni kugera nahasiga ubuzima kandi atamuna tagira ideni n'igihugu bwacyo gifise ideni ngire gito canje gito cundi cumbire uyo mupfasoni yarasize ubuzima aho hantu nimufate ingendo nziza mwabashikiriza manza amwe ya Sebarundi ahavuga yuko gupfunga yoba ingingo ya nyuma gupfunga abantu nibihagarare bapfunga umuntu yoba afise icyaha kize uburemere
mama muwumvise ibyo bisabwa n'ishyirahamwe ntabariza bubavuga ko bidatahuritse ingene umushikiriza amanda wa Repubulika muri komine ya Muha gushika ubu acidege mu gihe batari bake bagumye basaba ko ariwe yobazwa ibijyanye n'urupfu rw'uwo mukenyezi abarundi rero ngo barakuye kubona ko atabutungane buri mu gihugu maze baje hamwe babwirondereere
Eje kwizera nawe ndagukengurukiye mu buhinga bw'ibyuma baduhe akaruko gato imbere yuko tubandanya n'ayanditswe abateguriye
Twebwe nk'umuryango inshuti y'abanye n'abagenzi turasagasabiye umushikiranganji w'ubutungane barabe iyo dosiye yo muri 2012 ya Nyamwema barabe abapromoteri fishe Nyamwema hanyuma inosaba mutezurire turasagasagiye kandi abajejwe amashyirahamwe aharanira ubuteka bwa kino muntu cyane cyane y'abafungwa turatabaje Habonimana Jean-Marie arongoye ishyirahamwe Tabaritsa n'abandi amasenti hashi n'abandi n'abandi na kizigenza w'igihugu nyakubahwa perezida bagira icyo bakoze kuri iyo dosiye ya Bigirimana Fertina babohore inosa kuko ashazira umuhungu wa Fertina yego hanyuma n'abandi bose bafungiwe ubusa bafunzwe mu karenganyo babakure mu busho bareke kufungirayo kuko buzoba ari ubutungane murakoze
Perezida Ndayishimiye akwiye kuva kumenya ko atashoboye gutwara ntashoboye kurongora igihugu cy'u Burundi mu gihe atabishoboye rero natanga imihoho cyangwa kire ku rubuga ibiganiro kuko ntabyashoboye burya umuntu adashobora kwimenya uko ari nacyo nyine n'ikibazo none wowe ntabona ko atabyashoboye umuntu agenda akavuga ijambo rikamunanira agafatanya imyaka idagifatanika mu kibanza cyawe yobuze 2024 cyangwa 2040 akajya kuvuga 2040 iyo myaka duheruka ryari imyaka 2040 na ba mama cyangwa ba data ntibari bwavuke n'ibintu biteye isoni n'ukuri arakwiye kudemisiyona ku neza yiwe yo demisiyona akagenda agarondera akazi ahantu bakunda gukina amateyatire kuko nibyo mbona yoshobora ugukina teyatire ndabona yobishobora kuko ariko aravugavuga byinshi rero muri icyo gihe nagenda arondera akazi ashoboye mugaba ko kurongora igihugu ntibikunda ndakashoboye none ndamwene wabo kisekedi mbona nawe nyine umenga ari mu bibazo rero iyo umuntu adashoboye igikorwa arahita akademisiyona kandi n'ibisanzwe abarundi ntabone ngo baratekereje ntibazoreka ngo bigume biyangara gutya kuko byamuyangaranye uwo ari we wese arabibona
Abanga mukuru mugambwe sende DFD Deleveriano ndi kuri yo nawe nyene aragiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda kunyegeza bamwe mu Barundi mu nyuma icyo gihugu ngo kikabatuma gutera u Burundi yereye bivugiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umugambwe sende DFD watunganije kuri wa kabiri nzero 2024 ku ngoro nkuru iri mu Ngagara mu gisagara cya Bujumbura abihweza ibintu n'ibindi bamenyesha ku imvugo ikoreshwa n'uwo mutegetsi w'umugambwe uri butegetsi mu Burundi irimo agasuzuguro karenze ku banyagihugu hamwe n'indongozi z'igihugu kibanye cy'u Rwanda bakamenyesha ko mu gihe cyose u Burundi buzuwa butararonka indongozi zubaha abanyagihugu zijejwe hamwe n'abanyamahanga u Burundi ngo buracikoreye amagogwa bwaremezwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD inkuru na Dondo Diemba z'umutima
Referiano ndi kuri yo amenyesha ko ukutumvikana kwibonekeza hagati y'indongozi zikomoka mu mugambwe CNDD FDD hamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda kufise inkomoko ku byabaye mu Burundi mu mwaka wa 2015 uwo aramutswa muri kino gihe umugambwe CNDD FDD avuga kandi ko mu 2015 yavuganye n'abarongoye inama nshingamateka na nkenguza mateka z'u Rwanda bahuriye mu mahanga abamenyesha yuko nimba abasirikare ba leta y'u Rwanda mu 1994 barirukanywe mu Rwanda bakagenda batwaye ibigwanisho byose indege hamwe n'amafaranga yose yarari mu mabanki ariko gushika ubu bakaba batarashobora gusubira mu gihugu cyabo ngo bomenya yuko atanwaza ngabo 20 n'abandi bahunze Burundi boshobora gutera igihugu cyo Burundi ngo bagifatane indongozi zifise ubutegetsi tutega matwe Reveriano ndi kuri yo
2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko nyeshore bugwiza bivuze nta kidakogwa jewe na ndumukuru w'inama ihuza amateka turi i Geneve mu Swiss twarabonanye n'abarongoye inama nkeguza amateka n'ishinga amateka mu Rwanda cyenda babwira nti naho mugomba gufasha bajya abantu babwiye utumagaza ubutegetsi nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cha Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushaka mu deuxième classe bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Congo mugabo akaba atashoboye kugaruka amabrene n'indege babikora mu imbabura ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi nta bantu 20 babahufisiye n'abandi bazosura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye nimba mwarabonye isomo mwaroze ku basoda ba Habyarimana twabivuganye mu bubona twagiranye mu 2015 kandi tuti rero muraba mugakoresha ubwenge Imana yabahaye mukazirikana mukabona yuko inzira atayishika haze imyaka ubuhage duhe imyaka 9 nta kiyo tutakoze yatubwirane tuti ibi ntibishika twe twagwanye imyaka 10 ntagiye twafashe
Reveriano ndi kuri yo abandanya amenyesha ko hageze igihe abategetsi bakomoka muri CNDD FDD babona ko byose byaheze ko igihugu cy'u Rwanda kibaha abantu bagisabye ngo yamara ku munota wa nyuma bica birahagarara umugambwe CNDD FDD ubu ngo uzoheza ubaze mu mugambwe FPR uri ku butegetsi mu Rwanda icyo biyumvira kuri abo bantu u Burundi busaba u Rwanda ngo nimba koko ari muri FPR batanga intumbero y'ibikogwa n'ibidakogwa Reveriano ndi kuri yo avuga ko atangorane abarundi n'abanyarwanda bafitaniye ariko ko u Rwanda kwanyegeje abantu barimwo abasaza kugira imigenderanire ibe mibi noneho ngo Rwanda rugaheza rukanabatuma kwica abantu mu Burundi umukuru umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu twongere tumukurikire
kagira ngo biraheze ngira hari abye ngira sinzi kari indege nuko ari imodoka gusa amatubona birahagaze nicyo gituma tubaze n'ingufu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR icyo abyumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero unyegeje abantu bamushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wice imigendera n'imyaka 1000 cyangwa imigenderanire hagati y'abantu imiliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi abo bantu ububarondera mu iki ku buryo ubabika kandi bashobora no gupfumwa nyoro wose bishwe n'ingwara bagize agisida cyangwa bagiye kuvuga muri dushe akagwa hasa akameneka haba hari imyiki u Burundi n'abanyarwanda n'abarundi ntango ne bafitaniye mugabo urabona aho kantu gatoyi gatoma muhejeje dossier itajya mu ngiro ukazibona abavuze bati ahubwo rero genda mu cyabantu mu Burundi
abihweza ibintu nibende bamenyesha ku imvugo ikoreshwa n'uwo mutegetsi w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi irimo agasuzuguro karenze ku banyagihugu hamwe n'indongozi z'igihugu kibanye cy'u Rwanda bakamenyesha ko mu gihe cyose u Burundi buzoba butararonka indongozi zobaha abanyagihugu zijejwe hamwe n'abanyamahanga u Burundi ngo buracikoreye amago kwa bwaremetswe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD tubibutse ko mu kwifuriza abanyarwanda umwaka mwiza wa 2024 umukuru w'icyo gihugu yamenyesheje abanyarwanda ko bashobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko bingana kose nubwo kenshi biba bidafise ishingiro tubibutse kandi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze kwishura ku kibazo abategetsi b'u Burundi bagize icyitwazo ku bantu basaba u Rwanda aho yamenyesheje ko abo bantu batagengwa n'amategeko y'u Rwanda ko bagengwa n'amategeko mpuzamakungu byumvikana ko abategetsi b'u Burundi bategerezwa kurondera iyindi nzira bacamwo kugira bashikire abo bantu aha abatari bake bakaba babona ko hakenewe ibiganiro hagati y'abarundi byotorera umuti ibibazo bibahanze
urakeneye dondo ziemba z'umutima kuri iyo nkuru kuri icyo nyene cyerekeye imigenderanire y'u Burundi hamwe n'u Rwanda Reveriano Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD amenyesha yuko mu baronderwa uwuza ku isonga ari generale Niyombare
imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi Burundi kwageza u Rwanda Rwanda kubigiyamiriza kugira ntamburigwe idahita umwanya n'umucamanza wa mbere nicyo gituma kuva mu 2015 aho bagerageje gutembagaza intware ya siyo na bene gihugu bikabata kuwa amazi ababishatse kubikora bakagungira hanze abandi bagafungwa hagumye hakurikiranwa neza ingene atangora izo bananya ziriho bivaye nabo bantu ingene bagiye murazi abagiye bose guhera ku mukuru wabo Niyombare n'abandi bose bacye bajana n'abandi bashobanirwa n'ubucamanza bw'u Burundi bacye baje mu Rwanda
Abarundi ngo batanguye guhunga mu 2015 Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ngo yaragiye mu Rwanda aho bita Iremera kuganira n'abarundi bakunda kuhateramira abo barundi ngo bavuga ko bazofata igihugu mu ndwi zibiri uri ubundi ati ntibyo bashobokera ngo kuko birirwa barinywera urukanywa akemeza ko na FDD mu myaka 10 atamutumba n'umwe w'u Burundi yafashe inyuma yaho Ndikuriyo avuga ko begereye leta y'u Rwanda ngo ibahe abo bantu barondegwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bacigwe imanza batabwe mu munyororo nayo u Rwanda ngo nigwareka gutanga abo bantu umunsi ngo abo bantu bazotera u Burundi Ndikuriyo amenyesha ko batazovuga ko u Rwanda rubitse inkozi z'ikibi ngo bazokwigwariza
nagiye Kigali kudeta yarasi mu kwezi wa 5 mu 2015 mukwezi kwa gatandatu jenagiye Kigali benshi niho bari hagiremera tuganira bavuga ngo bazofata igihugu muri mundwi zibiri cyabwiye ntandwi ubwo koko muri kumwe ngo bazofata igihugu jene babwiza ukuri ega twatera inkuru nuko bari ngo za mitsingi ngaho na za Heineken n'ibindi ntavuga nicyo bazofata igihugu ngaho mu mundwi zibiri natwe twagize imyaka 10 atamutuma twafashe ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mugasho barafunzwe zana abantu bacigwa imanza binjira igereza binjire uri injira igereza ugahanwa kuko kudahanimbwa byorora imisega batiza kwinjira nta motive rero nimba batuba babugira bakaguma hariye bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira ntizuzovuga ngo Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi zizokwigwariza tubana neza icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe rega si benshi rega n'urutonde twatanze imyaka cendira heze
bamwe mu basesengura imvugo bamenyesha ko iyo mvugo ya Reveriano Ndikuriyo irimo iterabwoba ku bw'abo ayo majambo ahereje ko ngo byumvikana ko atera ubwoba u Rwanda mukurubwira yuko umunsi u Burundi bwotegwa u Burundi butazokwirirwa burateguza u Rwanda buzoca bwinjira mu Rwanda bakabona ko abategetsi b'u Burundi batagira urupfasoni baterekwa kandi inzira y'ibiganiro iwabo ni ugutanga amategeko gusa naho ayo mategeko abata iyo abo bayabwiye ngo bashaka bace bayakurikiza uko ngo naho barundi ho guhindura ibintu naho abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bariko batera ubwoba barundi abarundi ngo ntibashinya na gatoyi ngo batekereje barindiriye isaha yo guhaguruka nkuko babikoze mu 2015 bikavugwa n'umwe mu CNDD-FDD yatanguje urugamba aho yatanguye mu muhari w'abajedebu agahanura abategetsi kuvavanura no gukorera ikibi abarundi ngo kuko kizoteba kikabaherekeza
ariko rero ndi mugabe yatsiriye yahiye kumeze ngo tsinge rero bari kuyo mukuru w'inama nyamateka bashyizeho abantu bose batavuga ningo bakora nyonga mu ntebe nabo tukitaba berana ndiyo niyo ngo yakatega kuvuga ya muri ku maradiyo kugira abanyagihugu batinye muri bande kugira ngo barundi batinye n'amubonye ko barundi batekereje babareba n'ibyo bibaje ko batinye ntabwo batinye n'isaha gusa bagitegereje Tuga zara mwende mkeni. Nini zangila yukura hindi yara. Zara vwe mwikini. Zara wanyo samaji. Kaika yungu mwikini. Ima yungu mwikini. Kaya jeze mwikani. Mwikita. Mwikita. Ama tunga mwiko mwika mwila mwiriki. Na hao mwiko ya dana. Mwikori giza. Ezo ya hindi rati wabuja mwiza. Kaya mwiko mwikori kiri. Ezo kiri. Abarundi bazaba herekeze aho bizoza hose nicyo kuri mu kumukora abarundi ndabivuze nk'ingabo atari umunyagihugu umusirikare mu batanga urugamba kuvugiye CNDD-FDD bari muhere rero bari kutwarihe n'umunsi uri kutanavuga ati reditarara reditarara
naho amakuru y'uno munsi agarukiye ndabashimiye mwebwe mwese mwari ko muyakurikirana nsubiye gushimira abayateguye bakongera bakamfasha kuyabashikiriza hengurukiye n'uwatumye mvuga mu gashobora kunyumva ndabike banuye Imana ibandanye kubarinda na gahwane naho ubutaha